One more.
One more, yes, lower. Okay. Cha 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 nya.